Hi, and I'm gonna dance today. And here's my second dance. It's crazy. I have to use two hands. I'll put the microphone in my cup.
Funny, right? You.
I'm sort of crazy today. Da 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 da. Look, I'm back here now. Cool, right? Na 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 na.